pole. Urasa pole pole.
Kurabanga twenga ubije muri muto uzojya macenga bakukire makaranga uraperefere ugenzi cyangwa umuhanzi twebwe turabazi kuko nabo baratuzi tubicisha majambo bishakire bicano tukabona uruhombo bazishikanye ku mukono bamara kuguhomvya bakakwere ku mugongo urabibaza ba papa ngo nibo babikibanga imutuga bagasinyira aba mama bakaharira aba dada bakigira uraba wumva ni ubarigwa Uraza pole pole, pole pole. Ureke varu varu, ureke varu varu. Pole pole, uraza pole pole. Ureke varu varu, ureke varu varu. Na mananiza, mubazuko yaraye, akakwishura kumurango. Mubazuko yiriwe, akakwishura rigabuye. Yamanutsa kwebereza ubu naca kibanyegeza kuberiki yibabaza kubintu yaherewe ubusa telefone arakabukanya wowe waje nanibije yahevye abamudigadiga ufatira abafisi ponyo uyu munsi muri Filmz ejo muri Ferrari nuzujya gahari by'ubu na misitari Uraza pole pole, pole pole. Ureke varu varu, ureke varu varu. Pole pole, uraza pole pole. Ureke varu varu, ureke varu varu. Na mananiza, igihe cyose nakunze. Na mameze mbabaye. Subiye mu guhuka nukuri nikira kabiri wowe wiyangana abakobwa ubu nasanze bagoye urihangana urukundo ubu nasanze ruzive uraza pole 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 ureke varu Ureke varu varu Pole pole Uraza pole pole Ureke varu varu Ureke varu varu Na mananiza
This is for you boys Uraba mumva
Lili M